Apha ndiceliwe ukuba ndicacise ukuba kutheni le nto u-a to the minus b elingana okanye equal to 1 over a to the b. Before ke ndicacisele uba le nto yenze kanjani, kumele uqaphele into enye apha uba lena i-definition yale nto enikwe mhlawumbi ngabantu ke abastudisha i-mathematics bangabanintsi okanye ngamnye, kodwa yenye yendlela e-explainayo uba kutheni le nto a to the power minus b e-equal to 1 over a b. Ndiza kucacisela ke ngokuba yenze kanjani okanye ndizacacisela enye yendlela yoba kutheni le definition iyenye yendlela ezizona zilungileyo ukuexplain okanye ukuchaza ke le nto endizama ukuyibonisa apha. So into esawuqala ngayo ke ngoku, sawuqala ngothatha i-positive exponents. Masithi mhlawumbi sino masithi mhlawumbi sino a to the power 1, sibe no a to the power 2 kanye a squared, sibe no a to the power 3 kanye a cubed, sibe no a to the power 4. So ngubani a to the power 1? So uyamazi uba a to the power 1 ku a kodwa uyanjani ku a squared? So konyanzeleka la a wakho umultiply ngomnye u a, then ngolo hlobo uzofumana u a squared. So a squared ngu a times a. So xa usiya ku a cubed uzokwenza njani? Uzomultiply ngu-a kaphinde, and xa usiya ku-a 4 uzophinda again umultiply ngu-a. Okanye xa sibuya umva ke ngoku okanye sidecrease i-exponent zethu, into esiyenzayo simultiplya ngo-1 over a okanye siyadivida ngo-a. So naxa sisuka kwi-cube sisiya kwi-square sizodivida ngo-a, naxa sisiya ku-a to the first so divide ngo a kaphinde kanye simultiply ngo 1 over a. So masisebenzise ke le nkqubo sisisebenzisa apha ukuchaza uba kutheni le nto u-a to the 0 izoba equal to 1. So abantu ke abebefounda le model of i-mathematics fanele bechazile ngoba u-a to the power 0 ngubani na. So ingangu-17 ingayiphaya ingaye nayintoni na, kodwa masike sijonge kweza sikhuphela ntoni. Kodwa eyona nto emele siyiqaphele, into efanele yenzekile kuba u-a bathathe le pattern i-1 usuka la a4. So sidivida ngu-a nje masibuya umva, so nalapha sakwenza the same thing. So xa usuka ku-a to the first sisiya ku-a to the 0 kwawunyanzeleka senze ntoni? Kwawunyanzeleka sidivide ngu-a, so sino-a to the power 1 so engu-a and then we divide by u-a ngolaa hlobo esenza ngalo pha phezulu. So sidivida ngubani? Ngu-a. So ngubani u-a divided by a? So u-a divided by a izawuba ngu-1, lula nje ngolaa hlobo. So kulapho le definition okanye le nkcazelo isuka khona, le nto u-a to the 0 okanye noba yintoni na ereyizwe ngo-0 is equal to 1. Because xa uthatha laa number uyidivide ngokwayo yesinike bani? Yesinike 1. So iyavakala ke le nkcazelo. So masike siye ke ngokwezi number ezi-negative okanye kwi-negative exponents. So masithi mhlawumbi sino-a to the negative 1. So nakaphinde kuzawunyanzeleka sitheni? Siqhubeke nalaa pattern yethu yoba sidivide ngobani? Ngu-a. So masidivide ngu-a naphana. So masithi 1 over a ka divided by a. So u-a to the 0 divided by a izawuba ngubani? So u-a to the 0 siyasimazi uba ngu-1. So ngu-1 divided by a. So loo nto izasinika bani? 1 over a. And naxa siphinde sigqitha okanye siphinde sidlulela kumbo olandelayo sizayiqonda uba u-a to the power minus 2. So sakwenza the same thing ebesiyenza uba sithini? Sidivide ngu-a kuba xa sinongayi landele pattern singabe siyamosha. So siza a to the minus 1 ukuya ku-a to the power minus 2, so divide ngu-a. Loo nto isikhuphele bani? Isikhuphele if uthatha 1 over a umdivide ngu-a uzawufumana 1 over a squared. So ungaqhubekeka ke wenze le nto ude uyotsho ekugqibeleni, kodwa ipattern ekubambekile. So izawungu-a to the power minus b equal to 1 over a to the power b. So mas ndiyathemba le nto noko zamile ukucacisela oyoba okay masiqale ngoba eyona nto inkulu apha yoba u a to the power 0 okanye noba yintoni to the power 0 is equal to 1. So le definition so ngumntu otheni ochoose uba makwenzeke ngolo hlobo kodwa baye banika ntoni i-good reason. So enye into besifuna yenza kuba sikhiphe la pattern iqhubeka okanye le ndlela besibala ngayo sense. So that's why siphuma neformula engu a to the power minus b equal to 1 over a to minus b. So into esiyenzayo ilula ke kudivida nje ngo-a kwaye xa siyinkrisa sithini siphindaphinda ngo-a. So enye kena lena yi-rule ye-exponents indlela esinothi explaine ngayo exponent uba kwenzeka ntoni. So uzayibona ke nakwi-exponents uba u-a to the power 0 uzawuba ngu-1. So siyayazi ke ngoku uba le nto iza kwenza njani and ndiyathemba ke le nto uba ayikuphazamisanga. So ngoku uzakwazi ukucacisa nawe kwaye uqale ukwenza eyakho imibuzo. Benosuku olumnandi.